omnye umama ke ufike ecaweni athi nxa ifike ecaweni ke ebaliba uzojoyina umanyano okokuqala uyaqala kwakufika athi ke nayifika ke abuze ngumfundisi mama ungubani igama lakho athi ke hayi ke mntam igama lam ke ndingubhecuswa ewe ayithi ngubhecuswa igama lam endalithiwa ngumano bawo athi kumfundisi ke hayi mama awunawude ke ube ngubhecuswa ke ngoku ecaweni sizawulitshintsha ke mama eligama lakho likabhecuswa uzawuba ngupolina ungubani mama ndingupolina
igama elitsha ndikupha kona ungupolina ungubani
ndingupolina mntomdala
upolina natsho ke mama
ewe
ndingupolina athi umfundisi hayi ke mama ke siyabonga akawugoduke ke uphinde ubuye ke uzonxitywa athi ke nake hayi ke abantu abam ndiyabonga agoduke xa ifika ekhaya ke aphinde abuye ezenkonzweni xa ifika abuze umfundisi ungubani mama igama lakho athi ke nake yho thixo abantwana bathe ndingubani konje bathe ndingupa hayi akuyiyo nto bathe ndingupe hayi neyo akuyiyo bathe ndingupi yhu phu xolo xolo mfundisi ndabiza upi ecaweni ndaxolisa kakhulu ndaxolisa ngeke bendiphinde mntam mfundisi ndaxolisa
mama phamba sikunxibe nje uyakwazi ubuculi
ewe ewe kucula mna ngangakuyithi ndiyakwazi ukwecula
bapakhulu mama sekhaya ndikuve
endocela ke bakunye ibandla mangaba ndicula ke nani ke nkosi yam nindithwale ngengoma njengoba nam ke ndikholwa ukuyidumisa inkosi ngoba mengaba ndicwila ndikholwa ukuba inkosi ispirituali sivuke bengathi inkosi ndiyibambe ngesandla sendizocela ke ngokuba ke nani ke mangaba ke ndicwila ke nani nengenelele ke ndiyecwile
wathi umfundisi hayi awukahle mama awukahle ingathi uzawuthanda ukusididisa ake sime kancinci uyakwazi ukuthandaza wathi ke nake hayi kukwethandaza mntam yiyona nto kaloku ndenzayona ndakhula ngayo ndikhuliswa ngubawo emva ukwethandaza siyethandaza kuyithi athi ke nako uthandaze ke mama avala amehlo ke bawo wethu osetshatini kanti izulu kalibizi malingcwaliswe igama lakho intrajika inasika inasika biza mfundisi naligama lijike emqaleni inasika kuthiwa mayifike yonoo nto ewe
ake sivale namehlo bawo wethu osetshatini malingcwaliswe igama lakho intrajika inatshika inasika awulibize mfundisi naligama lijikeemqaleni kuthiwa mayifike yonanto yayikhumbula kakho kuthiwa mayifike ibise
mama
athi ke umfundisi ima ke mama uyakwazi kodwa mama ukutshumayela athi ke hayi kaloku ndiyakwazi ukutshumayela ngoba ke ndike ndathi ukuzithi khona pha ekhaya ngentshumayelo sendiyakwazi athi ke akunavesi oyaziyo mama ayikhona ivesi endiyaziyo ewe athi akuthi ke mama akuthi ukutsho kancinci ngevesi siva uba undanamama nevesi athi kona hayi ke mfundisi mntam ndikhanuka ukuke ndixele kakhulu ngencwadi kabawukazi kweza ncwadi ziseqaleni kanti ubawukazi wakhe nguGenesis kodwa ke akambizi athi ke ndithanda kakhulu ke phaya ke kuxelwa kakhulu ngendoda engublam ebaliba indoda engublam uyakhuphuka nonyana wayo ke bakhuphuka bekhuphuka intaba kanti uyokwenikela ngomntu akhe kuThixo bakhuphuke 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 abathe ke nxa beyiphumela intaba wathi uThixo ke awukahle ke blam owatshiye phantsi awumadoda uhamba nawo ngoba ngeyinxetsha maso umhlinzi umntwana ngatsho uboyike bayawuphathwa ukwesaba hayi ke nombala watshiya phantsi amadoda ublam wakhuphuka yedwa mfundisi mntam wakhuphuka intaba ublam wayikhuphuka 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 athe mayiphezu kwentaba ublam ebaluba uyamgola umntwana umsayiza ngebhosi emqaleni kwakhwaza amakhonko elusileyo athi eblam onduyenza komntwana iplam siyayibona onduyenza komntwana iplam oliboni kutsha oliboni kutsha ngolaloni kutsholo ewe
khawuke ushumayela kwazi ukushumayela mama
ndiyakwazi ba ukuyotshumayela
ushumayele sitesile
kusithiwa livesi elikuyona ncwadi kakawukazi kweza ncwadi ziseqaleni le vesi ixela kakhulu ngendoda enguBlam ebaluba uBlam wakhuphuka nomntakhe ngesincede soba uThixo wayefuna anikele ngomntakhe kuyena enguThixo nombala ke bakhuphukile ke uBlam nomkakhe namanye amadoda abathene bephumela indaba wathi uThixo komadoda anitshiyeke nikhonapho ninakondaba ngoba ngenxesha ebantu banophathwa nuvalo mangaba emsikafu umntwana. Hayi ke nombala ke watshiya phansi kamadoda ke wayikhuphuka indaba ublamu wayikhuphuka mfundisa indaba athe nayiphezu kwendaba ebantu uyamsayiza umntwana ngegosa kwakhaza amakhwekwe elusileyo athi yeblamo
athi umfundisi awukahle mama hayi 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 awukahle awume kancinci athi umkhokheli wakhe hayi mfundisi hayi mnxibe nobunjalo wethu sawumlungiseni umanyano nayinandabonto hayi kancitshwe kumakhulu ke upetlosi ewe
ukunxiba oku awukakulungile
uqala mfundisi uqala mfundisi ndiyabona uba noko seseseumyeka mfundisi sothi sisilungisele wethu phaa esekekheni sesisodwa njana ndiyatshela bantu
athi nxa ifika ke ngokuna ke ethi uyafika ke ngokwekhaya kanti uzofika aphuze ngezivatho ahambe kaze ujike ngoku esohamba ngezivatho ijiki acaba makayovelelwa ngamakholo ecaweni afika amakholo athi mama siyibona singasakuboni ecaweni sithimba sizokuvelela athi ke noko ewe mcini sihlalo wethu sorry mama obabe khokheli sorry mama bawosesihlalweni sorry mama unobhayibhile wethu sorry mama khokheli kazi wethu sorry mama ewe nehlanganiswa kuphela ewe ya ecaweni mna ndemkiswa ngumama unxweba lo ewe endithi nangaba mna ndiyile mna angayiyena ewe ndithi nangaba mna ndiyile arhoxe yena ewe wathi kumi angake akhokhelwe nguthexawana womkhokhelikazi ndathi ke mna ke akandithathi ndiyarhoxa ewe sorry wathiwa ke hayi ke mama kangaba ke ngokungasabona kule cawena kwafuneka usiboleke izivatho wathi mgcine sihlalo wethu sorry mama bawamagosa sorry bawo sesihlalwene sorry nentlanganiso kuphela nabefundi sibonke iya ewe akandixele ngenani niyithathe ewe ningene ningene niyithathe ningangeni nonke ndizondidida ewe kungenabemnye ozincamileyo ewe nizondibona uba ndibhinxe ngentrambo na noba ngetyathanga le ndayithengelwa ngunyanam ewe ngenani niyithathe sorry ewe ndiyarhoxa watsho babaleka bonke baphuma bamtshiya yedwa kwangabi khona omnye osithathayo isivatho wabe uyasinda ke umakhulu upetlosi ke hankosi ke.